Inyuma y'urugendo rw'umushikiranganji w'inyubako Dieu Donné Dukundane ku ibarabara ry'igihugu numero 3 mu ntumbero yo kuraba aho ibikorwa bigeze, ibikorwa byarasubiye ukuri kwamye kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuma. Nk'uko umushikiranganji w'inyubako yabimenyesheje, haribonekeje ko ishirahamwe Sogea Satom ryari rifitaniye amasezerano na Leta y'u Burundi byo gusanura iryo barabara ko ryacereje ivyo bikorwa.
Geranyo twagiye tushikirizwa n'abahinga bacu twarabonye amakenga afatiye ku kugene bariko barakora ibi bikogwa bavuga bati naho twabahizo miliyari 18 ntibazorenza ibirometero 200. Ibi rero ni ibintu biteye akoba dufatiye ku bikogwa Sogea Satom yakoze muri iki gihugu cacu. Amabarabara menshi badukoreye ntiyarengeje imyaka 10 hamwe 8 adasambutse.
Umushikiranganji akaba yaciye asaba kutwo tunenge twokosogwa canke amasezerano agahagarikwa. Igenekerezo rya 15 Ruhuma harakoranye inama mu kigwena y'umunyamabanga ntayigayezwa. Umushikiranganji bw'inyubako n'amashirahamwe ajejwe inyubako ARB na FICO n'ishirahamwe riheruka kugenwa ricungera uko bikorwa bigenda ASCO ijanye no gusanura ibarabara ry'igihugu numero 3 igice ca Rumonge Nyanza ikiringo c'amezi 30 guhera igenekerezo rya mbere Ntwarante nico cahawe ishirahamwe SHICO ngo rirangure ivyo bikorwa.